Dumelang ke le dumelisa mo le reneng la morena Jesu Kriste. Bana ba mo roma San John le maseka le ditsala e ha se ka o phara. Ke na le taba e ke nang le yone taba ya morena Jesu Kriste. Ke ya le laletsa mo moketeng wa rona wa declaration o tla bo le teng go tswa ka di 7 go fihla ka di 13 mo kgwedi ya August 2023. Ke mathe mo lengwalong la Deuteronomy 16 verse 13 e bua ka gore mongwe le mongwe o ka sekatle mo ntlong ya Modimo a sena sa se tshotseng according to the blessings what God has given to him or her. Jaanong batho ba Modimo, tlang le keteke le rona declaration ya rona ko Mondoro, Jerusalem, St. John City le masika le ditsala Morongwa St. John making Jesus people. Ba bangata ba ipotsa gore Morongwa St. John o ba etsa jwang batho ba Modimo. Potso yone eo gate karabo ya teng e teng go Jerusalema. Ke le laletsa ke emetse kereke ya rona ya St. John Apostolic Church of the Whole World ka mmogo le moeteletele pele wa rona kgotsa ke re moruti wa rona Dr. Mabiza Ntuma St. John making Jesus people.